ta shawangiz amma ranjira nila ay shawangiz shawa akam naga ajale
dor 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 da baba ta kam dor
payam
ittara
alhamdulillah iga dara biji ranulle ay baddani mal
wali mo sawa ter da 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 da
Ini,